Mwenzangu ona ona kisha waza, ukweli ni kwamba tuko gizani. Fungua masikio kisha sikia, ukweli ni kwamba tumepotea. Kumbuka walikuja na maneno matamu, wakiahidi watu.
This group will be divided into two. Thank you.